ngaho turirimbo rero ahubwo reka cyo turamutumye turirimbo nacu dutwaye cyane rwose yes nakaririmbo ka GG7
come on step on step on step on step on the enemy